Umbuzo wethu ke ngoku lo umzekelo ngokuba mingaphi na imicinga enokuthi yenze imicinga ifike kumashumi amahlanu kwizigaba ngezigaba zemizekelo engezantsi. Masijonge ke kwesi sigaba sokuqala apho imicinga yethu yakhe abaronda sibabonayo. Kula ronda wokuqala sinemigca eyi 1 2 3 4 5 6. Loo nto ithetha ukuba kwisigaba sokuqala sinemicinga eyi-6. Kwisesibini ke isigaba sinalo ronda olingana nalowa wokuqala unemicinga nayo eyi-6. Songeze owesibini nothenca kulo wokuqala wona ke unemicinga eyi-1 2 3 4 5. Siso ke kulo wesibini sinemicinga eyi-6 sidibanise u-5. Loo nto ke yenze ukuba imicinga yethu ilingane no-11. Xa sijonga ke kwesi sigaba sesithathu sinento efana nale ikwesiya sigaba sesibini. Kuphinde kongezeleka omnye uronda onemicinga A1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisho ke kwesi isigaba sesithathu sibe nemicinga A11 sidibanise u-5. Xa simdibanisa ke u-11 no-5 loo nto isinika u-16. Asiyibonakalise ke loo nto kwesiya sigaba sesithathu sinemicinga eyi-11 le siyifumene kwisigaba sesibini songeza yamihlanu satsho sanemicinga eyi-16. Kowesine ke isigaba sinento efana naleya yenzeka kwesiya sigaba sesithathu sinemicinga eyi-16 saza saphinda songeza eminye imicinga emihlanu satho sanemicinga eyi-21. Umbuzo esiwubuziwe ke ngokuba ingaba kwesi sigaba se-50 siza kuba nemicinga emingaphi na. Iya kubande ke into yokuba sizobe side siyokufika ku-50. Into esinokuyenza ke ukusebenzisa le nto siqaphele apha yokuba qho kwisigaba esilandelayo kongezeleka imicinga emihlanu. Okanye ke singazakhela iformula le nto kuthiwa liqhinga lokusombulula esinokuthi silisebenzise ngokuthi sifune inani lemicinga ekupheleni kwezigaba nento ebizwa ngokuba yi-nth figure ngolwimi lwamaNgesi. Kwisigaba sokuqala ke sinemicinga A6. Nesinokuthi xa sihlalutya besinomcinga omnye sasongeza emihlanu. Kwesesibini ke sinemicinga emi-6 sinomcinga omnye saza songeza emihlanu saphinda songeza emihlanu. Nangokunjalo kwesithathu besinemicinga omnye songeza emihlanu saphinda songeza emihlanu saphinda songeza emihlanu. Nangokwesine ke ngokunjalo besinomcinga omnye songeza yamihlanu songeza yamihlanu saphinda songeza yamihlanu. Inoba ke uyazibuza ukuba kutheni na le nto siyibhala kanje le nto. Apha ke sizama ukucacisa ukuba kwezi zigaba kwisigaba sokuqala sino-5 omnye, bababini kowesibini, babathathu kowesithathu, babane kowesine. Inokuba sewubonile ke ukuba apho siya khona xa sisebenzisa iqhinga lethu siza kuba nezigaba ezithathu saba nezigaba zethu ziphelele sizahlule ngenani lawo onke imicinga ekwezi zigaba zethu. Xa siyibhala ke le nto yethu sakuthi yi-nth term, size sithabathe ngu-1 sidibanise u-5 simphindaphinde ngu-n. Ibe ke ngoku liqhinga lethu ke ngoku elo esakuthi silisebenzise xa sisombulula le nto. Xa sifuna impendulo yethu ke siza kuthatha ngokuthi endaweni kala n sibeke isigaba esifuna ukusifumana. Umzekelo, isigaba sokuqala iza kuba ngu-1 simdibanise no-5 simphindaphinde ngu-1. Esesibini izaba ngu-1 simdibanise no-5 simphindaphinde ngu-2. Nesesithathu ke ngokunjalo. Xa sifuna isigaba se-50 siza kubeka u-1 simdibanise no-5 simphindaphinde ngu-50. Xa siphindaphinda ke u-5 ngu-50 sifumana u-250. Sidibanise u-1 yonke loo nto isinike ukuba ilingana no-251. Sibe siyiphendule kumbuzo wethu ukuba sinida sifuneka sibe nemicinga eyi-251 kwisigaba sethu se-50.